Jehova, Jehova, banyakazise.
Idawu la ihamba khona ngokwakithi lokho engilahlokhona ngokungekho.
Right, uyayitshaya mama. Right, ogqoka ijombo kabuyele emuva kunabafakothomi ke manje zisisebenza. Yeah.